Pakomovano, Vuto Ndiwe, Siti Kugwirizana, Vuto Ndiwe.
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 In the big man, head of the family, in the young Sachi de Makan.
Head of the family, Wachani, soon the summer leave. Soon the parts of Zonsi Zomwe in and Dima Funa.
Tomo Mazwa, you we Palo, Kulantim, Masala Bangono, Ulongeza Osing.
Nita Kuma Pita, Ena Ni Ona, Ena Ni Tenga, Ena Ni Tola.
Pakomo Pano, Vuto Ndiwe, Siti Kugwirizana, Vuto Ndiwe.
Pakomo Pano, Vuto Ndiwe. Siti Kugwirizana, Vuto Ndiwe.
Pakomo Pano, Vuto Ndiwe. Siti Kugwirizana, Vuto Ndiwe.
Pakomo Pano, Vuto Ndiwe. Siti Kugwirizana, Vuto Ndiwe.
Vuto Ndiwe.
Vuto Ndiwe.
Vuto Ndiwe.
Vuto Ndiwe.
Dima kukunda kuma usanitole. Inesi mwana ko Titaku panga zoti umve kuawa Titaku kala fala o
Amve kuawa ndani Nitatini ambe acha luze ndani Usandilo welele Please Iwe sizingate we know
Undi samale Sega bakama Kala chete Dena mawanga
Dikale chete Wati ndikale chete Mesa wandi amba weka
Niku uze mosabisa Pakomo pano, Vuto Ndiwe
Niku uze mosabisa Pakomo pano, Vuto Ndiwe
Pakomo pano, Vuto Ndiwe Siti Kugwirizana, 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 Vuto Ndiwe
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 Ai, 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 ai Vuto Ndiwe